Mishishom kakra eja maye afa video we hu ene se abrante no bon din se toni no a okojina ho a o hye ne nkom no papa yi Kofi Amponsah e hye ne nkom House of Ezra o hye ne nkom no yesi owo Canada na mebo audio na mamati na yesi Pentecost ene wo kro ti Pentecost ni kura do ko ye den wo mpa bo ase ya akofa asem di abai na yesi ohwe mu a emse wonim dada biko le bi osi bon din e frɛ no no ka onim na nko beka sempacho wan le di toni wa ha pacho pi bra ha onim nti no bo ni din frɛ ne se bra me nka nkyerɛ wo no na video we ba bo ntin ko fo me brina esende e de bra me omo obi omi pa me ensa de bra me doctor so me nu no asem wo katwa to na akwa ese papa na hye nkoma me na bam nti na wo hye sa video no se me ye toni abusuani a ka de me kan se mo nkɔ che papa yin fa ne nkɔ tum munye case mfanti ano munim recorded da sofo so wo Ghana a o mutimi hye nkom ombe se bamu o mo afa chiri san yema ne bamu o se hwe wadi de mu ye nyese be poison o ntimi nko back to Canada biem ampani ampa ni nu yan ampa wawu a wo Ghana a busuafo enim se wawu tufati ase enti ekwan afa so wawu ye ne de papa yi ene beti ma chere enti me ye na busuani a nka papa yi me taking on because obonidin efre no ebetimi kura ba se nipa bi elede ne kwa sori dem ho that day no ebetimi kura ba se ho no kwa sori ebetimi kura ba se wonim dada ebetimi kura ba se wo mu onkuta ho die bi so ati ase enti enya possible se wo beka se wonim papa wonim dada enti no bone din tu ase frere se wo mbra no to ati ase enti se wo wu afri ati ase fo asase so a munim asofo track record e wo Ghana ho enti me ye busuani a nka me ye case e de ato papa yi so na waba amo abe yi nsɛm wa no but Ghana de minim ebibetimi aka sɛ agya ɔmo de akyɛ ɔyɛ sɔfo nti ɛnyɛ hwe but ɛyɛ hwe abushafo mo mfa ni serious na bra toni wu a wuwui no papa yi ogyina hɔ yi a wo hyɛ no nkɔm mo ntom nsa ɛmfrɛ no mo mfa ni kɔmpɔnfo ani mo mfa ni ma police fo na mo nyɛ investigations ɛkɔ ɔfa so wuwui no ɔne nim kɔ bɛfa so obetimi akyɛre ale kɔpɔtin ku sa toni no ɛyɛ ntie video no mo asɛm kakra
bon sɛ ma sɛ fɛrade Tony, come. Tony, show a DDM. This is our own son called Canada. Show a DDM. This is our own son called Canada. Me say a day. Me can last as the same. I can say.
Menu.
Tony, show a DDM. This is our own team called Canada.
Bon, c'est ma separate.
Okay, enti insem say ena opanyini eka ye ewo video nim se Tony enhwene didi mu ye enye sa on sign enko Canada ti asem o kan ani ye o mamu nka se kwana ba atwe na no asibone odi wuo eto papa no so se wonye bibia enye sa wonhe edidi nso do ye de hwene ye na sa ni se nipa na otu ono aduane mandi ne enko che no ana se ka ne bo Tony kun no ana se de ne siye ma to ne wawu eno de obi anya nkyire mu nkyire me ye nkotie nsɛm a nipa odi video yi e baaye okaaye e de eka ho se opese nkofo atibie ne kiti nsɛm a na agya oka
Ekuonaba video yi a me de abrɛ wi me pa ocho brano Tony o Canada me no no ye ne ne nyina ne ko Pentecost eno wako Ghana na ne yere ma me wi ye nto ne ne yere ne ne yere nua na omo nyana akoye kosie maame no na maame no so ete Canada no omo kosie maame no enti no omo ye na girl ne ba ne yere ne ba no e ba be graduate high school enti oba ni di nkan baaye omo kita nkora enti oba ni di nkan baaye na na adwa ne yere no e di nkan ba Canada ene ka ni kunu no ene ne sister no enti wa na omo ye aye ni we week na ge ne ba ni 2 weeks na omo papa no ge ne papa no nso a ye ne maami ni kunu na ne maami na wawu ni kunu no nso wuye etie ma Girl ni kunu no Tony no ne ne yire ne sister no e decide say en yo mo be extend yo mo yi na ye papa na yi ansa no maba en o ma ye papa na yi ewi inti on the 17th September ya omo sa be ye papa no ne maame no nyina yi e wo Canada ha en si ye so wo kwa sorry na sofu yi e share ne nkom e kwa na ba me no ka say Friday ya blay ye wo Ghana bla newu ewo Ghana sofui nde share ne sa ankom no bla newu wo Ghana nti na me video na bro se ti na wo de hwehwe mu na se mbeti me aye ho bibia because ne yere na emobo ne yere na emobo why me da se
okay ensem say ana mami e kai e de kan video no ho e bae Inti maame no ene me ya adwene kura se onje eye papa ya ono hye nkom no endi ti se de mensume ngini ndi se eye nkom ene wa hye ebia na wate kura se papa yi ye bekunu ane ye bebibi nti abusuafo no epa omo make sure so mbe teki sa papa yi on na omo pushi nunum omo bete ne kankan because ono na hye sa nkom yi ama papa yi afri atiasefo asase so nti mo pede the right person ya obetimi ama mo asem no mu nkyiremu yi amamate ase a ono ne papa ya oda school yesu yi ti mu contact no na te mo bachi no se mo ba ne din o kwa me fa so a mo be kwa kodi aban insemsem mem na aban atoto na no abusa na questions ade kropotia wo hu ya o se Tony e na asori bo so e ne prayer meeting ni fancy fo ni bio so e din o Pentecost ni akopi ho ama se e ka sei wa free atiasefo asase so ekɔ no na matoto na no me yɛhwɛ sɛ obetime ma mo update as to the cropotia eku mo amunua Tony e free atiasefo asase so no me ekɔ na ba de sana me hu no sɛ ɛwɔ sɛ mo to mo nsa e de frɛ ɔsɔfo yi na ɔba ebe kyerekyere mu ade a esi yɛ ankasa
unsa nkɔ Canada me sɛ yɛ dɛ me ka la so sɛ ma ka sɛ
me nu
Tony, show a DDM in Tessa, Untim in Canada.
Bon, say myself already.
Etia Bushan for Nadia da Honno. Tony, when a DDM is Untim in Canada, and Penny and Power and Canada, woo. A Bushan for Musica, Moncho Manson. Mufanuko Jina, I buy him a merenum. Because I am bra, a wogana, IGP Nashe, and IGP also quays edge me wash at the hoda da Mona Moon make ye. Activation of them ra to why I saw some come where we were free at as four sizes so no so we bush your four pa or munko ye case in tears of we it yamra or mechano now a baby church in simu edia mamma motia says we wouldn't hear your hearing only but much idea edia mamma problem or any dear corner by minim who has emka but did the corner bab watin a ha a corner by television a bush information moon taking it on now you have a beer kakusi a dasi
Obetimi a subscribe to your channel no se de be di video to ansa be kanti. Uwi aye a share ne mi adoma no so. Video ni beto ho ana won so wetime hu ye bi na won so ahwe. Afin so fa comment so gu video na se. Ye check eye ye page no so ye hunu se nipa o ma subscribe to your channel no. Eye 51.8%, 48.2 en subscribe e. Obetimi a subscribe na won so be ka eye 51.8 no ho. Ana afin so ye check eye geographical no, location no. Enipa o ma a subscribe no mo kan ye busue ho. US ne din kan UK ne toso Germany ne toso Ghana ba ansa na Italy ba be bia wono so betimi a subscribe na wa fi wa share na do comment so go video na se like page no na fi wa mi adoma no so video ni beto announce wonya bi ahwe me da se